Igama lam ngu Ali Agnes Gondo. Utata lo. Utata umotos William Gondo. Utata une 95 years ngoku. Ebehlala apha eBadirile emkhukhwini. Emva kweminyaka engaka oko wabhalisa elindeleni. Utata wam ebehlala eFostrace emaplazini. Rasuka ke abelungu bebehamba bethengisa indawo zabo. Ndamthatha weza apha ke utata wazohlala namapha arhe ebadirile eBrandfley. Kulela ke namhlanje bakwenzekile. Naphansi kogula besesincamile sithi akazuphinda ayifumane. So seyifumene ngoku siyabulela abantwana bakhe bazaba nekhaya. Le yam indlu izawuye kuba likhaya ngoku. Nam zaba nekhaya ndiloko ndingenakhaya ndinakwam. Utata uvuye gqithi nam ndivuye kakhulu kule minyaka engaka. Ndivuye nyhani kuba uphantsi waphulukana nomoya ishiya nale ndlu abantwana bakhe bengenakhaya. Ndiyabulela banamhlanje noko bazayivula kowabo nokutata angahamba ngemini. Kunendlu.
Ndivuye kakhulu kuba ndishiyela abantwana bam indawo. Namsekhondo yam ndinamandla, ndiyadumba neenyawo, ndiyadumba nezintsha, ndidumbile. Andisemntu, ndingumntu ngala mntana. So ndiyabulela ugovernment kakhulu. Okwenzekileyo kufana nokungathi ndizelwe namhlanje.